I guess I'm just scared there's no one out there for me.
Hmm.
Like, what if this is all that there is? Huh?
And his name is John C.
Get him out! Get that out of your mouth!
Kill me now, sure. Just not like this.
Bok 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 b